sweet boy. Yeah, yeah.
It's your boy MK on the beat.
Acha na nao wenye roho mbaya, tumoka tu wako meche. Wanaosema sema mengi vinaya, tu wacho meche. Acha na nao wenye roho mbaya, tumoka tu wako meche. Wanaosema sema mengi vinaya, tu wako. Show me love.